DJ J
Shiwu Shiwu SD SD SD
Banna da hakki banna da hakki Hakki haniya gayi tala kumkum chukki Banna da hakki banna da hakki Haniya gayi tala kumkum chukki kaale na
Shivu, 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 SD, SD, SD.